Kuyintokozo lengulo ukuhlanganyela nawe kuleli tafula lesingwa sakamoya, singwa lolethelwa ibakery yakho yakavuka udle. Ngiyabonga ukuthi sekunalamanye amabakery laphuma gijime, noko lamanye kuyendeka kuphele bo petrol, kepha ngiyajabula ukuthi ngemathuba uNkulunkulu lasiphe wona sihlephulele labanye, noma sihlala phasi nabo, noma siyabathumelela. Awanze lowo moya uNkulunkulu, akati nakele wena, akakubusise ngetendo takho letinhle. Kwangathi uNkulunkulu angakugcina abe nesihawu kuwe. Kwangathi uNkulunkulu angakupha kuthula, akhanyise buso bakhe kuwe, akuphe umusa nesihawu. Akuphilise kutotonge tifo nekuhlaseleka lokuvela kulomubi egameni la Jesu. Amen. Ngicela sihlanganyele ngekufunza incwadi ya 2 Timothy chapter 1 verse 7. Timothy wesibili sahluko 1 livesi la 7 lelithi, ngobe uNkulunkulu akasiphanga umoya webugwala noma umoya wokwesaba. Mangabe uva unekwesaba lokuthite njengalo kumbe kulamalanga kulelanga kuleliviki, mangabe khona a spirit of fear lova sihlanyeleka, ngoba lowo moya loyo uvulela emandla esitha empilweni yakho. Yati kahle ukuthi akuveli kubabe mani ngesibindi usho uthi wena moya wokwesaba awusiye wami, angikwemukeli la. Mine ngiwaNkulunkulu, ngemukela tipho letivela kubabe wami. Amen. Unqotshiwe umoya wekwesaba. Lithi iBhayibheli, uNkulunkulu akasiphi moya webugwala, kodwa usiphe moya wemandla. Unemandla ekuphila nekwenta konke. Usiphe moya weluthando, usenawo umoya weluthando wena. Usiphe umoya wekudekhuda, noma a sound mind. Umoya wengcondvo lehlutekile, ingcondvo lesangulukile, lekhona kwehlukanisa lokuhle nalokubi. Nasipho sakho lesi special, lesiligugu, lesivela kuNkulunkulu wakho lokuthandzako, lonemicabango lemihle ngawe, lowatiko ukuthi as long usaphila utawudzinga ingcondvo lesangulukile. Kungani uNkulunkulu angasiphi tindlu, angasiphi timali, angasiphi kumbe timbahla masithandaza? Yebo, ungasho wena kulokunye ukuthi hayi mina uNkulunkulu ungiphile mfundisi, kepha akuvami ukuthi kudzilike ezulwini masicela. uNkulunkulu usipha ingcondo yalendvo angakasiniki lendvo. Letinto lesifunako titfukuswe kule ngcondo lasiphe yona uNkulunkulu. Ufuna siyisebenzise. Makukhona sitha lesikuhlasela kakhulu ukuthi kungasebenzi yingcondo yethu. Kube kwangazuthi uma singageza ngendo letsite emanti la special, noma siwanathe, noma sigcobise lokuthi tetindo tawube setiyalunga. Sitha siphumbuthekisa ingcondo yethu kuze kungakhanyi liqiniso lempumelelo. uNkulunkulu uyasipha lithulusi lekuthi le ngqondo ingarilize kanjani, ingakhulule kanjani, ize isinike umkhicito wempumelelo. Uthi le ncwadi yemthetho ayingasuki emlonyeni wethu, asizindle ngayo imini nebusuku, sicaphele kwenda loko lokulotshiwe khona sitawuphumelela kube kuhle kuyo. Akasho ukuthi masigcobisa lokhu masithandaza kangaka sitawuphumelela, cha. Uthi asizindle, asisebentise nasi sipho lasiphe sona. Ngeke sibukele phasi sipho sempumelelo lasiphe sona uNkulunkulu bese siyachubeka siyaphumelela. Kwake kwaba nendvodza lebeyihlala emathuneni, yashiya likhaya, yashiya abantwana, Jesu mafika kuyo lapha emathuneni akakhanga indlu akayembathisanga akalandzanga umfati nebantwana ngoba bekata ubacosha abashiye nalendlu bekata uphuma kuyo leni ngoba ingcondo yakhe beyingenato letinto kepha Jesu wafike wekhuta umoya lomubi wayipha nengcondo wabuyisela ingcondo bese yebiwe sitha kwenela kubuya ingcondo tinto lebetilahlekile tabuya impela liciniso lelimile phakade Sipho sankulunkulu ngeke sebiwe sitha sitha singaphumputhekisa kepha ngiyakhuleka lamhla awakhanye emehlo engcondo yakho usanguluke wasanguluke engcondweni noma bekungathiwa kusengalungitindonyalo kepha sedicalile kulunga uNkulunkulu akakubusise amen